wavuze ko ushaka kwiga ingene bakora website, application web canke mobile, ushaka kwiga ingene wakora design nziza canke video ziri professional, urihebuye ko wabuze aho uvyigi. Tubahaye ikaze muri Hogi Academy, ishuri rishasha rije kubigisha ubuhinga bwa none. Kubera ibibanza biharuye, Nyaragasa mudusanga aho dukorera kuri Boulevard d'Olipona, mu nzu Business House, nivu ya kabiri, ahahora hakorera ishyirahamwe Econet Wireless, hagati y'imangazine TDMIL na Budget. Mwiyandikishe gutyo, mutangure kwiga n'abigisha babinonosoye, mwifuza kumenya byinshi, mwodutelefona canke mukatwandikira kuri WhatsApp ku nimero 69265616.
Ndeye restaurant nziza igetsweko iteka neza kandi bisukuye urabura. Nyarukire muri restaurant Pilgrim, wifuza gufungura pure iteguye neza zirahari. Bakufitiye n'ubwoko bw'amapizza atandukanye, pizza vegetarien, pizza au poulet n'izindi zitandukanye. Sibyo gusa, restaurant Pilgrim bakufitiye na hotel tutibagiye n'ama ice cream. Kubifuza gukora ama anniversaire n'ikibanza cyiza gitomoye, iri mu gisagara cya Bujumbura, ibarabara bitsiwe Brufato di Pruna, in numero 17. Imandi, Yamagaze Budget.
Mamwe. Thank you.